Nimufashe twibuke. Ureke twibuke icyorezo cyaje kurimbura u Rwanda, cyamaze abana b'u Rwanda kidasize ababyaye.
Abashatse kurusera